God bless you. Nonke wendini ngiyabona ukuthi namhlanje hayi kubi kakhulu angathi ngeze ngoSlay Queen.
Ayi dode.
Angathi noma ngeze ngoSlay Queen. Kodwa ke kuyafuna ukuthi mangivuma lapha nalabantu nje ngibaphakamisele izandla ngithi uNkulunkulu anibusise. Kwabahluphekile ngoba khona abangahluphekanga abazobona ngempela uyena uKhethelezi lo hayi cha uyena. Right ngiphinde ngibingelele kubo bonke abalaleli bezwi lo mzansi ngibingelele bonke abadele yonke into namhlanje ngizwile nje abanye bathi sebene app yezwi lo mzansi makushaya lesisikhathi nje basuye sekunjalo. Ku Facebook page nyanga yodumo mzoba on njengamanje bangilalela phesheya kwezilwandle bangilalela kuyo yonke indawo eGoli ngithi good afternoon bese ngiphinde ngidlulisa ukubonga kubo bonke abantu kade besibambisile laphana emlindeleni kamkhokheli uMama Dladla ezweni lase Bluff oshonile oshile emhlabeni ngibonge kakhulu nalo lonke ibandla lesithelo sika Jehova baphume ngobuningi bakhulu siyemncwabeni cha bekuyokuhle kakhulu sabaduduza namhlanje ngithi mfowethu hlala phezu kwembuzo ngilalele mina ngi ready for yonke into noma kuthiwa yini ofuna ukuyisho namhlanje ngi ready ngi fresh like a potato.
Fresh like izamba.
Yeah.
Okay. Problem ke njengoba so feeling kube ngixetsha sithi dokotela ligama la yisi inqubo le isintu sam. So ezinto ke siya siyambe kuzo emgceni kuzo izinto ezenzekalayo emntwini ofumanise kuba zindalo zinto ke kwazi ukuzichinja. Namhlanje so thatha indaba enkulu sike sise kudokotela siva mhlambi ingabe yena ulwazi lakhe lohamba liphele yiphi. Abantu abaninzi dokotela bayaphupha andithi ukuphupha oku uphupha ungabi into yanto ewe ufundile dokotela ufundile dokotela yes amaphupho umuntu ahlutshwa liphupho elimfikelayo imihla namalanga.
Yeah.
Afutshe liphupho elingazusuka emqondweni noba ke mhlambe lingafika ngumihla namalanga kodwa elingasuki emqondweni kuye ahlutshe liphupho angazi ba uyolushera nabani unamahloni wokulibika komnye umuntu elophupho elo. So namhlanje dokotela ake sivideo ndo livula phambi kwami ake sibheke namhlanje dokotela indaba ethinta amaphupho. Dokotela iphupho likhona iphupho xa ungumuntu ufuna ukukholelwa kulo iphupho lelinjani ofuna ukuboma lililo nemngalelo.
Buzo omuhle kakhulu bhuti wami lobilobe namhlanje abantu kufanele bayizwe lento ngiyichaze bayizwe and ihlale emqondweni wabo.
Yes.
Kunephupho kunesibonakaliso those two things. Buzo umbuzo ngihlale phezu kwawo.
Isibonakaliso nephupho kuhlukene.
Hlukene kakhulu lokho iphupho nesibonakaliso. Kunalento othi uma uqala uthi uyaqala uvala amehlo bese kwehlobulobi.
Yeah.
Kwehlobulobi nanga ngiyambona uhamba ngemoto yakhe naye truck yase Shoprite yafika kibela phezulu akungathuka. Leyo nto leyo siyibiza ngokuthi yini isibonakaliso.
Ubuhleli nje mhlambe
ngayo. Bengisahleli kwangathi ngibuka iTV. Oh, ake ngisho ngithi most of the time kwesinye isikhathi mangihlola la emoyeni.
Yeah.
Uma ikholi izongena ucephise.
Yeah.
Kunento eqala idlale kumina. Ifuna ngiphathe something lent it's either iphone.
Okay.
Most of the time phathe iphone yami.
Yeah.
Ma kwesinye isikhathi ungangibona ngathi ngiphethe iphone ngithi lo ngithi i off nje kanje. Kunento engiyifundayo la. Isibonakaliso leso.
Okay.
It's part of ingilosi kaBaba uNkulunkulu ikhuluma nami. But lento ngiyifunda wena ubona.
Nalo umuntu ofona.
Kwesinye isikhathi sihamba ngicosha iphepha lama chips phansi ngathi ngiyadlalisa ngithi isibonakaliso umoya ongcwele uyakhuluma nami la. Uyakhuluma uyangibhalela uyakhuluma ngiyakwendela ngiyawubuza bese kuba nalento abantu abathi wit abanye sebayenza ifashion lapha kusuke kuyicommunication phakathi kwakho nesithunywa sikaBaba uNkulunkulu.
Yeah.
Usuke ukhuluma naso sebe ngitshelile ukuthi lobilobi ke naye imoto bese ngiyambuza Nkosi mase kunjena yini ofanele ngiyenze kuyena.
Yeah.
Ebese uyasho umoya kaNkulunkulu uthi cha kumele imebenze kanje imehluko kwalapha phakathi kwesibonakaliso nephupho.
Yeah.
Iphupho mase lifikile awukwazi ukubuza ukuthi ngiyenze njani ngoba iphupho ukhuluma nabantu abadala Dala, that's called a Emapusha, a home could have a colleg. Unalo Mundo to my work for again at Alati. Send a feeling new line, new ten. Inside Alaning, 30 minutes in your lal.
Okay.
Long Mundo, White Casalento, Miss Bonagalis, wife Mukalaboni, so Kalanga to Lel.
Yeah.
Ever say my say, Lil and Tevesia Telefugan Case. That is why Little Bible, Ungelinilanga, Ufaro, Wabona, Palisan, Leto, Ungitongin. My business is wababiza bonke wababuza ukuthi uchaza ukuthini lokubhalwe la kuthiwa bafika bonke bachaza ukhona oyedwa wafika wathi kusho ukuthi umbuso wakho uphelile manje lithi iBhayibheli wathi bulalani bonke abantwana abana 2 years kuyehla kuya phansi ngoba kwase kubhaliwe message ebondeni wabiza izanunze wabiza abaprofiti wabiza bonke abachazi bamaphupho bechaza ngaleyo nto so isibonakaliso nephupho cishe kuhambelane kodwa kuhambisana.
Right, ipupho lifika xa ngaba ulele ebusuku.
Ipupho lifika ebusuku uma ulele sengiqalile sengizumekile ngithe ngisalele ngaphupha ugogo wayemdala uthe uma efika lo gogo sekufuneka abantu cisha abazinyanga noma abachazi bamaphupho abaziyo kodwa ngiyangi prepare umuntu ongathi uyinyanga owaziyo ukuthi lento mangichitha amathambo isikhathi esiningi makuvela isalukwazi ithambo lima kanje usuke kusuka usho ukuthini khumbuleke ukuthi yonke into engizoyichaza mawukuthi uzongivumela ngichaza amaphupho akukhona ukuthi into ngempela 100% but ngichaza ngokwami ngakufundise ebuthwaseni nokwami okunye kwamathambo okunye ngithi mangihlola ngibona ukuthi isikhathi isiningi mangihlola lento iyavela lo muntu ayishoyo so kungenzeka ukuthi icishe ihambisane lapho
ikuvile dokotela ngalixesha enqubeni egama layo isintu sami ngena ku-YouTube zininzi kakhulu izinto ezithethwayo ku-YouTube ngena nje phaa ku-Dr. Khehlelezi channel YouTube usubscribe ukwazi ke nawe ukuthi wazi kabanzi ngezinye zizinto ke ezifakwe uku-updatewa nje kakhulukazi abantu masihambe dokotela siya kumphulaphula mhlawumbe naye othune phupho nizocela nje dokotela ngemvume yakho ukuthi ingathi ke indaba yakhe umuntu angayibeki ibe mfushane ngoba iphupho liyenzeka libeli kodwa ngathi ngakade ibe mfutshane nje avele siye kuyo umphulaphula ekhaya enqubeni siyakubulisa mololo ekhaya lijandat
hayi
siyaphila sikhona nje tata ukhona udokotela nawe ukuba ngomnye owabantu abaphuphayo
eyi uDr. Khehlelezi ngiyacabanga nje ukuthi useyizwile vele inkinga ame nokuphupha ngempela izinto ey'nzima kabangazi bese nihamba ngesibuke ngivuke ngethukile ngisho ukuvuka nje
awuhlale phezu kwendaba kafutshane nje.
Yebo, manje mina ngiyimpheko uthole ukuthi ngifinte udonga vele iqhuma udonga vele abantu abangazi kodonga ngathi bayakhuluma bathi badinga ukunikelelwa baboshwe angazi
iphupho lelo baba uyezwa ukuthi okokuqala lo muntu uphupha udonga udonga yinto engekho lula ukuthi uyiqhekeze ivele into engale uyibreak ngesilungu ivele into engale so uma uphupha udonga liqhekeka phakathi okokuqala it's a breakthrough okusho ukuthi kuneyinkinga zakho ezohamba zize zinqamuke kodwa lezi nkinga ukuze zinqamuke ngibonga ngoba leli phupho lakhe liyakhuluma lithi kudimba dinga ukunikelelo kunomsebenzi okufanele uwenze mawuwenza kunento abafuna ukukunika yona but le nto ngeke uzuyithole bengatholanga lokunikelela makuthiwa nikelela it's either ungaye ekuphakameni uyonikela khona noma ungaye esontweni uyonikela khona kodwa udinga ukwenza umsebenzi bese uyanikela ukhulume eladini yingila impumelelo yakho lele khona.
Ngiyabonga baba. Ngiyabonga bese ngiyabona nje ngisekhanda bese kudume ikhanda angazi nje into eyiningi ezenzeka la kumina ngithi ngiyamtshela umzalo wami angabe ngingaphathi kwehlahla angazi ukuthi ngiyenzeni ngaphathi kwehlahla.
Hawu kukhulu baba uye phezulu entabeni ephakameni uyonikela khona.
Yebo.
Enye into umkhaya bayiqaphela abantu lento ukuthi kunaleli phupho futhi eselenziwa lamalanga.
Yeah.
Kunokuhlakanipha esikwenzayo thina belaphi bendabuko noma ezinyanga.
Okay.
Kunalesichitho esisikhanda lamalanga sisikhande ngengubo yomuntu othi mayelala ebusuku ajuluke. Bese sithatha le ngubo siyigaya ibe insizi, mase siyigasa siyishise ebese ngiyihlanganisa nesichitho ngemix. Lapho ngisuke ngenza isichitho sokuthi phela ngitshe sabona ukuthi umuntu uma umshaya ngesichitho manje. Abanye sebeyabona ukuthi ayisichitho lesi. Baxaba ne 2 minutes. Bagolelani futhi isichitho vele lesibabona but kunalesichitho engithi mase kuvujuze ngaso ngeke ningaxabani yabona mangasuka manje ngishaya ngesichitho sephupho wena ulele nomuntu wakho manje uvele wena uphupha umuntu wakho umbamba nendoda noma umphupha ejola isichitho leso nalo akuphuphe na ukubamba nentombazana ebusuku zivula zivuka ikhale straight ake kotshela umunye ziyakhala ebusuku straight sibhakela nje vu vu balwe athi umunye ngikuphuphile wena unentombi nalo athi vele nami ngangakuphupha
siyabamba
ingabane yodwa so abantu they need to be very very careful because sesikhona isichitho esinjalo and siya trenda nakuthina la ebunyangeni siupgrade njalo imithi siya trenda nje kakhulu okuyona into vele esecashwe ngayo manje isichitho nje esiw showcase leso
usivele ke mphulaphulu izibo vinhliziyo zamadoda indomando mangele aw madoda ihlala sam ayi ngingasaqhubeka molweni ekhaya wisdom that mola ekhaya
yabona ukuthi
njani asikhona mama khondo kunjani
Yaphi
ukukhuluma nolwazi
la
la Nolwazi nanku dokotela khona iphupho nawo kwa liphupha mama
Yebo angazi noma ngizothi iphupho noma isibonakala isiyini ngiye ngathi ngisanda kuvakasha kuye nomkhulu eVerulam ngabuya nje kwaphela mhlambe u 2-3 weeks ngase ngiphupha sami endleleni yesizulu sihamba nalo wakwami mesamba mase siphumela endaweni enamanzi amanzi ahlina mhlophe hayi mase ngiyawakha ngesandi ngwaphuthi kodwa manje lamanzi ngathi ayisiphethu hayi mase ethi asiwalandele lamanzi sibone ukuthi aphuma kephi mase walandela sinyuke kuyintaba nje inyukayo mesivela sivele ngaphansi kwaguqa sithandaze indlu le emfishane so ngana understand noma khona ukufanele ukuqonde izinto noma bekuyiphupho nje
okay okwaqala sisasithatha sibuyisele back to endleleni esizulu indlela esizulu yona ingokwayo kunokwayo ekukhulumayo uma sizophupha indlela esizulu ingokwayo nje ekhulumayo okushukuthi sisi kukhona umuntu omdala kakhulu kusuba kube isalukazi uma uhamba kuyona odinga ukwenzela something usuke isalukazi wasekhaya komali makho sibuye back size emanzini ayisiphethu amanzi ayisiphethu ashinto ezimbili ngithema ngithi ngiyalandela la ngazwa uthi wena lamanzi be clean number 2 amanzi ayisiphethu ehodwa sisi achaza inkinga ngoba kuneyinkinga ezisazohamba ihambe zivele but manje ingidida la mawuthi wena lamanzi be clean makukuthi abe clean kunento enhle ezayo ezawuphethuka noma ivele lento ilethwa idlozi lasekhaya komali makho but before lento uyithole kunenkinga encane okusafana uqala udlule kuyona for the fact ukuthi kube nesiphethu samanzi uthe wena siyayilandela lento angazi ukuthi umkhwenyana wakho noma ungwena othe asicela siyilandele ukuthi siyibone ivelaphi lento vele nizofuna ukuyilandela nibone ukuthi ivelaphi lento kodwa yona izogcina ibe into enhle but into engangiphathanga kahle la ilamanzi ayisiphethu uma kunamanzi ayisiphethu sisi kusuke kungahambi kahle lapho ngoba kunenkinga esuke izovela kodwa angidide maye clean amanzi
kuqa sithandaze landle
kuqa sithandaze landle leya hayi ke phela usisi kunento ayibalekelayo emoya yabantu abadala noma imoya okufanele ayilungise that is why iya correspond ake makuyindlu yabantu abadala kuphinde futhi kube indlela yesizulu sisi kukhona ukusina ukujeqeza kukhona lapho obizwa khona ozogcina kuthiwa hayi ke awuyoguqa sisi impela khona endumbeni kube wena othi wathi umoya
Hayi ngiyabonga kakhulu.
Enkosi mama siyabonga kakhulu. Enqubeni masibulise. Bonwe.
Ngiyabonga.
Njani mama?
Ngiyaphilile.
Asikona umama uba phupha naye?
Yebo, nantanta lo wabambe.
Yebo mambe.
Yebo. Na phupha ile kuzana imali eyimaphepha sesengathi ngiyisaka eyifamela amazi ukuthi lelo futhi sikhala
uma uphupha imali yamaphepha sisi yibhadi imali eyinhlanhla imali yamaphepha ichaza isifo imali eyinhlanhla imali emhlophe makuyimali emhlophe ihlweza inhlanhla yasolwandle leyo noma inzuzo yasolwandle esuke kuvakashela ngaleso sikhathi uma yamaphepha kunesifo esibikayo leyo mali ukuthi siyeza okudingeka ukuthi isese leyo nto uyisukumele uyokumela phendabuko seduze wasekhaya kini noma ongumthandazi usheshe uyibheke ukuthi kwenzakalani kwesinye isikhathi ukho umuntu omnika imali yakho lo muntu uyayisebenza leyo mali idlozi lakhe lizama ukuvikela kodwa isikhathi esiningi imali yamaphepha iyukufa okubikwa yileyo nto
ngicela ngoba umuntu engiyethe nami ukufana naye kwaShona
nantsoke sisi
Enkosi, enkosi kakhulu mama. Dokotela vola sala emhlolweni wayifakaza futhi naye mama. All right, qhubeka dokotela. Enqubeni, masikubulise isinto sami. Ubizilomzansi, okay, sathi umnye futhi ubizilomzansi molekhaya. Ke, usenkubeni bona ekhaya. Yes ma.
Yes. Mina ngaphupha kuthiwa angihambe ngiyogeza. Uma ngihamba ngiyogeza ngafika la kukhona omunye umuntu ogezayo. Manje mangihamba ngathi khona umama ongilandelayo okuyindoda yakhe lena egezayo. Ngase ngimtshela lo mama ukuthi hayi bo umyeni wakho lo olokhuzayo ogezayo. Wathela dlula. Ungageza kanjani kukhona umyeni wami. Ngase ngiyadlula. Uma sendlula ngifa khona ikhehla elisebugodini. Namanzi awekho la kumele khona leli khehla. Ngase lathi leli khehla leli lathi mi kade kakulinda. Ngase ngima kanjalo ngangazi ukuthi ngizokwenza njani.
Okay, asiqale la sisi sibuze. Uma lo muntu umphuphe geza ebenqunu noma ebengekho nqunu uzwa kuthiwa uyageza kuphela.
Lowo oqala ubegeza nje nama angithe angimbonanga avele ngehlehla kuse ngaphela.
Okay, uma kukuthi sizawumbona ngenqunu o bengizothi umbonile enqunu isichitho leso. Ukuphupha umuntu enqunu egeza enqunu kusuke kuyisichitho leso. Uma njengamanje uthi uyikhehlo lizwile phupha umuntu omdala sisi ehamba hambe noma ehamba nawe ethi hamba ogeza sisi kungenzeka ukuthi kunesisu noma angiphinde mina ngibuyele ngikwenze kube sho lokho sisi mangikhuluma nawe njengamanje 87% of my gods or ama spiritual ancestors wamakhuluma njengamanje athi kimi sikhona lesisi esachitheka kuwe wangasinaka noma onolwazi naso uyangizwa ukuthi ngithini ngiyaxolisa ake ngithe wangasinaka uthema ungasinaka ngalesisu lento iyakhaleleka bayafuna ukusebenza ngawo abantu abadala kodwa bakwazi ukusebenza njengamanje ngoba kunalento bakweleda yona ewusxoli noma ewusorry noma ewuxolo okufanele uyishweleza umsebenzi wakho umile sisi wena ulindele umsebenzi ongasuka umphansi umsebenzi okulindile sisi njengamanje mangikhuluma nawe uthi umuntu omdala kimi wena uphiwe sisi ukudayisa bekufanele ngabe unesitolo noma unento yakho oyidayisa uphile ngokudayisa inhlanhla yakho ilele lapho
yeah.
Ya.
Ai amazi noba phela kanje ngangeza angisazi.
Lalela ke asiye lana sisi. Yithi kehlelezi ukhuluma iphutha noma kehlelezi ayikho lento oyikhuluma ngithi kimi kuwe sisi. Maybe babegeza bengakutsheli. Kunesisu esicishe sachitha 87% of my guards are telling me that sikhona sisi lenda ngiqageli. Yebo noma cha.
Ai sikhona.
Qedile ke sisi wami lalela ke. Yabona mangizokugeza ke ngikutshele mina ukuthi ikhambi lakho lilele kugehlelezi. Iza kimi free of charge mahala. Laba babegeza babegeza ngoba babeqagela ukuthi bagezane. Mina ngizokunika straight into exactly eqondane nalento osukuyigezela ngoba kunomsebenzi okulindile. Kuthiwa kimi mangikutshele ukuthi wena into ozoyiphilisa ngayo noma into ozophila ngayo ibudayisa. Uzobudayisa wena inhlanhla yakho ngiyibona lapho ugude ekukhulumeni nabantu enabantu bakulalele lento esukuyisho uphiwe lokho
yebo ngiyabonga
bongile sisi
ngiyakuthola baba
uzongithola ngizoshiya ama number ami
yebo
all right
dokotela ay laba mhlawumbe umuntu umcela lo cash noma umcela landona sala thola umgqibela dokotela hey madodana kubeni ebase bulisa bonke ka
lobi no dokotela niyaphila
phelela kahle lam kunjani kuwe
ngiyaphilela dokotela hayi bangazi kodwa kona ngathi khonte engahambi kahle ngikakhulu kanje ngasebale kodwa ke hayi ngiqale ngisho iphupho lami engaliphuphayo ngabe ngaphupha ngathi ngisesikoleni esikoleni sika matric kodwa manje amatriki kade ngaphuma khona kodwa inginephepha esisibhala and leli phepha leli ngasifeyila akhambi kahle akhambanga kahle ngoba izinto ey'ningi sengiyikhohliwe esasisibhala ngale two sikhathi leso
liphelile phupho liphelile phuthi
yebo ngoba sasiseklasini sibaningi
okay ake ngivele ngihlale phezu kwendaba okokuqala ngizochaza iphupho lakho bese ngikuthi hlephu kancane ngizokuhlephula ngento encane futhi ezokuthusa lalela ke mfowethu okokuqala useklasini ubhala iphysics i-subject awusayikhumbula i-subject i-subject oyibhala Bhuti wami, i-subject oyibhale ephupheni yakho wawubhala le nto eneyibala kuyona i-maths, i-physics. Asiqale simzwe lobo ukuthi le subject ngiyi-right noma nginamanga. Kusho kanjalo kimi ngisaqhubeka kulo bhuti.
Yeah.
Angikuzwa bhuti wami, sifuna siqhubeke nawe kahle. Ukuze ngibone ukuthi le nto ingitshela into eyiyona size siyofika ekhambini. Qhubeka ngithi mina into oyibhala yile nto okuthiwa i-physics yayidida futhi emaphusheni.
Yayayingida kodwa manje i-physics ngangayenzi, ngangenza i-accounting.
Nanso, lalela-ke, kodwa wawubhala leyo nto wena ekudide emaphusheni akho, lokho kuney'namba ey'ningi, i-physics leyo wawuyenza. Lalela-ke, ithema ekudida lapho bhuti, lelo langa kwakukade kuna 3 weeks ekhaya kini kunomuntu ohambe wafika khona nomhlwehlo wembuzi emnyama. Wena bhuti, umuntu ozala ubaba wakho noma ngithi ikhehle elizala ubaba wakho lalikade liphiwe la ekulapheni. Uma ngikhuluma nawe njengamanje, wena bhuti uthe ma ukhula uneminyaka cishe u-24, wena kwakufanele uhanjiswe komunye umuntu wesizulu ke wagula wena ma uneminyaka u-24, kube sengathi uyodla igobongo lasekhaya kobaba wakho. Sikhona lesiphiwo naso, imali lelo langa waphupha ngalo, wawuvala imali straight, awuphindanga emalini kwalunga. That is why into zakho namanje zingalungi. Uthi umoya oyingcwele angifune ijacket engathi blue eyayibhalwe u-Adidas esayidini, ibhalwe into engathi u-Adidas. Bhuti wami, yonke into eyenzakalayo, idlozi lasekhaya kobaba wakho linenhlanhla ngoba liyakutshela. Kodwa inkinga yakho, yonke into uvuka uyikhohliwe ekuseni. Kuthiwa kimi njengamanje njengoba ngikhuluma nawe, hamba bhuti oyenza ukuhamba lwesizulu. Ma wenza ukuhamba lwesizulu, ufune le nduku abathi iqakade encane. Induku leyo iyona umkhulu wakho ayijwayele ukuyiphatha enamandla ngayo. That is why ngithi mina hamba ufuna le nduku ibe induku oyamandla. Kukhona into elibhizinisi, kunomuntu ozokuinvita kwibhizinisi athi asibe ama-partners. Kodwa iyangihlupha le nto ngoba umuntu wesifazane ozobe kubiza and ngikubona uphakama uya phezulu kakhulu. Njengamanje kade udliwe iy'mali zakho wena, abantu bethu oza ngusize omnyadi oza siqala into yokuthi imali yakho ihambe. Angazi ngisuke ngingekho.
Yebo, kunjalo baba, kunjalo. And khona la ngingasola khona ukuthi ngiyavalwa la ngoba khona omunye wathumela enye intombazane ukuthi ayizocela imali yokugibela. Amnikeza imali engango-R50. So after that yaphindanga kwaba right.
Angithi ngizwile ngithi mina the day uphupha leyo nto kunomuntu wayesebenza leyo mali. The day wafika leyo uphupha ebusuku yilelo la ngwavalwa ngalo. Kanti kuthiwe kimi futhi confirma kune-jacket e-blue njengesingathi isibhakabhaka. Light blue ayikuthi angiwazi amakhala e-blue eyakho ekade ibhalwe u-Adidas ongayinaki yathathwa le nto yawusetshenzwa ngensila yakho. Ungizwile bhuti? Ngiyabonga baba. Zama ukuthi mawuza kimi ungitholele inhlabathi yesiduli ekugcineni, phezu kwesiduli la ekugcineni, usikhe nje lapho usihlephule kancane, ebese ungiphathela leyo nto. Ma ungiphathela, ubese ungiphathela le nto yokuthunga abathi ukotini, yabo lokho kokuthunga. Angithi ya omhlophe bhuti, kunento yakho kufanele sizoyiqaqa siphinde sibe sengathi siyayithunga. Kube nabantu esibacuphayo, kunabanye ozozwa kuthiwa baphithanelwa umqondo njengawo lo kotini ngayo le ntambo, bazophithanelwa umqondo. Siyokusebenzela nje leyo ntambo
baba. Ngiyabonga ukuzama ukuza lapho baba.
Thank you baba.
Yep.
Enkosi kakhulu, siyabulela kwemblopho lenkqubeni egama layo sitshakuhle kakhulu sithi isintu sihamba. Abantu baninzi kakhulu entsha qhalona nomona. Sibonga kakhulu ke mambozone zeli apho kufikela khona la mazwe omoya kwi-app yodumo. Xa udownload i-app yezulu mzantsi ungena phaka nje ku-Google Play Store ubhale izwi 98 FM, bese ke uyakwazi ukuthola iinkqubo zekhapha njengoba loo ntoto khehlele zikhona rhoqo xa kuMonday. Tshakuhle kakhulu sithi isintu sam silekhwini ngathi uhamba ikakhulu dokotela. Kutheni?
Usilekhweni mfethu utrenda kakhulu. Ngithe ma ngenza ama-calculations sengimanage ukudayisa 2 million boxes within a period of 3 months. Iy'gubhu eziwu-2 million times malini bese bethi abantu njani ukhehlelezi u-12. Hhayi, angu-12, sebenza kanzima, hard work pays. So kanjalo nje yabona, sithi isilungu hard work pays. And ekugcineni isiphiwo somuntu ngeke uzusithathe. Ithi ingoma kakhehleleza athi uyidlala manje, ngena abantu babakoli bayilalele, uzodlala kumabonakude.
Okay.
Ngicabanga ukuthi izoqala ukudlala ku-Thursday ku-DSTV.
Alright.
Izoqala ukudlala wonke umuntu okhuluma isiZulu uma bembona umuntu ephumelela bathini? Uthwele. Kanti ukuthwala ngesilungu, igama lesilungu lokuthwala yiliphi? Inkinga ukuthi one day maybe fine ngenze research ukuthi ukuthwala ngesilungu kuthiwa yini maybe bazosho bathi namandiya athwele noma nabelungu bathwele umuntu omnyama bafuna ukumbona ephumelele yaphambili kuthiwa uthwele njengamanje uma usuka la lobulolo uma ungavuka ngo 4 o'clock ekuseni khona la uzongithola ngibanga khona umsindo angilale nini. I'm going to go to YouTube. Ngikukhumbuze yona kule mandulo. And then enye into engizoyisho abantu bonke kunamanye nami engizowabiza ama distributors bonke abantu bama distributor uSlay Queen ngomhla ka 5 of which the Saturday Slay Queen uzobe sespecialini not a chemist. Hayi chemist uzobe sespecialini kuma distributors wami wonke. So yenza show ukuthi ufonela ama distributors wami wonke noma ufonela inamba kaMusa engizoyishiya manje inamba kaMusa ngizoyishiya la. Mangishiya ithathi inamba kaMusa ebese usho ukuthi wena ungakephi ufuna iSlay Queen ngespecial no magic oil use special inamba yami inamba kaMusa ithi 082 uMusa njalo uya distributor yonke indawo uya courier ngisho kuthiwa uphesheya ngisho kuphi uya courier Slay Queen uzobe sespecial ngo Saturday magic oil use special ucupcake. Kuna leyo cupcake ngithi ucupcake eyiyona elungisa umama ngaphansi lapha nimenza abe yitshitshi ubaba ajika kanti hayi mama uyitshitshi manje kanti hayi udido ucupcake keke ngilenza libe mnandi ngendlela isimanga kakhulu ufakazi lo seke wayithenga waya kubaba kwakhe kukhona isChina sikhuluma sincane osikhuluma kuSlay Queen kodwa sikhulu osikhuluma ucupcake ngoba usuya shobisa ucupcake 960
Aqale phansi dokotela
082 7514 then a office number kakhehlelezi ithi
08032 948 948 6017 6017.
Kanti ke ikhemisi kakhehlelezi uma ufuna ukuzitholela ucupcake wakho kusasa nje lokho kusayo phuthuma laphana enumber 407 Salmon Grove shop number 1B 407 Salmon Grove shop number 1B ku Anton Lembete noma ku Street ku Smith Street. Gijimeke uyothola amakhambi kakhehlelezi amnandi kakhulu abahlale bethu kakhehlelezi uyabiza cha ushaye ugejile ngoba awukazi ulivakashela ikhemisi lami uyobona ubuntu engibenzayo. The highest price enginawo laphana u-magic oil kuphela ayikho into edlula u-magic oil konke kungaphansi amanani wakhona phansi kakhulu kanti ke futhi senginazo ama-bath ama-bath soap bubble bath because phela ngilapha abantu abathe ukuya phezulu uthi ugeza nge-bubble bath lapho ubushaya izitha zakho uyidohuza uzwa kuthiwa ivuka esibhedlela kanti umshubo abangakhohlwa abantu ungilandela laphana ku-Instagram Dr. Kehlelezi Twitter Dr. Kehlelezi YouTube ngihlala ngi-active Dr. Kehlelezi Facebook page Nyanga Yodumo Mzo.
Uvile kaphulaphule ngalixesha enkqubeni egama layo esitshokhla Kuru City isindo sam esibomazo sibini pha Dr. Kehlelezi ebehleli nabe sihleli naye
bayakhala lapha ku-Facebook page yami bathi i-cellphone number ngiyibizanga cellphone number kaKehlelezi ithi
063 051 7641
ekapa lo dumo
083 973 976 3478 3478.
Yes, inamba yase Cape Town abafuna uSlay Queen uzobe sespecialin nako 083 976 3478.
Right, kunjalo ke Dr. Kehlelezi ngicela sibaxele before sihambe ukuthi indaba enkulu thinta amaphupho banintsi abantu bebefisa ukwazi ngento abaziphupha qhando nje ixesha kunomona abangene kuphi kuYouTube channel.
Abafuna ukuchazelwa ngezinto ama products zonke into nabantu abafuna ukuchazelwa ngamaphupho uyabona ke ku YouTube sasa ngizobe ngi live ngo 6 o'clock ntambama umuntu wonke uzofona abuza iphupho lakhe ngimchazele or else kanti babe live futhi laphana ku YouTube yami futhi on Friday ngizobe ngi live futhi ubuza umbuzo ufuna ukubuza ngizokuphendula otherwise ngolwesithathu ngo 4 ntambama khona emsakazweni emkhulu kakhulu engizobona kuphela
dokotela asikhumbuze abantu ukuthi emahlabathini ziyenzeka izinto sesiyivala nje
on Sunday asidibane emahlabathini khona umculo ekuyiphathelene uyi surprise ocula igospel angifuni ukumsho ngifuna ukuthi ubuye uzwe ngaba kuya khona free of charge Sunday ngo 7 o'clock ekuseni wena nengane yakho wena nalomuntu othandikaze nisebenze wena othi uxoshiwe emsebenzini wena onecala wena ohlala uvelela ingozi wena nalomndeni wakho enigula ekhaya fika emahlabathini Sunday 7 o'clock ibanise emahlabathini sithi thina it's a free healing hour esobe sinayo nje laphana sithembiso zonto uzobe khona eshumayela wena mina nawe asidibane khona free of charge ziyenzeka izinto Sunday emahlabathini kudilika indonga kushobeni
Isithembiso sekhona kwabo ke abasondele nawe dokotela bangahluka naye Facebook uthe kumani wathola sithi ukuthi khona okuzayo ababuka iTV kakhulu wathi khona isurprise ezayo hayi angithethi into
angithethi
indaba
ahlale kuya SABC 1 khona into eyenzaka ezoyenzeka
angithethi indaba ezinini
bazovuma nabangavumi
dokotela
sonke nje sithi njengamanye imililo iye phezulu ngizophosta manje ukuthi ngizotholakala ekuseni ngo 4 sebeyazi sike sithi ashu hashtag Sibutubutu bayaz
njengoba inhliziyo zibabo uvuza amadoda nje
vele ivele
isho ukuthi ashu
bethe bethe mpazone mpandla dictionary indaba ithethe umndeni
dokotela nkosi yakholo siyabona sithi bala khona ngomvulo
dake puta sihlangane Monday 7:30 ulo izwi lomzansi
nkosi kakhulu asimkhumbe ngayo ingoma doctor ege yena ngalo lixesha eli inkqubo legama layo shock yakholo sithi isinto sami kwizwi lomzansi doctor Kehlelezi
angithi ke mabeza lapha emahlabathini ubhala ku navigator yakhe uthi inyanga yodumo mzo iyomthatha imbeke straight phakathi ka BS emahlabathini